Auna munsi twahuye umwe wese tuje kugira ngo dusuzume neza ivyo twakoze ijambo umuzinga mu Burundi nta muntu akiusigura kuko twese ni jambo ryamaze kunyura abarundi bavuga bati ndakwipfurije gutera imbere nk'umuzinga ndiko ndavuga uko mfata ko abarundi bose ni nka kujya kwinzuki umwe wese aravoma aragira iki akazana mu gihugu mugabo rero nce ndabibutsa no nicaricho gusenyera ku mugozi umwe ko abarundi bama bivuga gusenyera ku mugozi umwe tera imbere nk'umuzinga barazana gusenyera ku mugozi umwe naho twese murumva turiko turonderera ubutunzi igihugu kugira igihugu kibe igihugu cifise twaramaze kubona igihugu cifise ingere kiba kimeze umwe na igihugu ingene abameze gusenyera ku mugozi umwe rero mbwira we washenye ubundi ari gusoroma ubundi ari kuvoma haba mu gacanira ya nkono ihiye ikaribwa numwe ngomba byogenda gute ngomba byogenda gute ihiye igaciribwa numwe abana bakunzi binda rero birakunda gushika gusenyera ku mugozi umwe izo nkwi mwazizanye zicanira inkono ya mwese kandi murayisangira no mu gihugu rero igihugu kimaze gutera imbere mwebwe umwe wese yagiye kuzana muratanze amakori amakori yanyu aragiye mu kigega cya leta ico kigega cya leta giteza gukorera bose none atagiye gako mukeneye amahoro n'umutekano kugira mukore ibikorwa byanyu atagiye gace igihugu kihari umusoda azohembwa niki azofungura gute umupolisi azofungura gute mbwira ujya mukozi ahora yamakurindiriye kugira ngo akugirire ikintu ukeneye azofungura gute ko aguma arindiriye mwebwe ujya mwarimo ariko arigisha kwa tamwanya afise wo gukora ivyiwe ariko akora ivyiwanyu azohembwa gute nico gituma mubona tugwana ingwano y'intwari bereye kugira ngo ikigega cy'igihugu kiramire twese kandi rero n'utemeye ku ico kigega cy'igihugu kuzanamwo abamenje ndavuze ko cyamuhava mu byumva nabi abagwizatunga ntibibagwa neza ndabwiye yuko utazana ikori abamenje mu minsi heze mwarashavuye mushavuye mucavuga ngo murigiriye hanze ngo mujanye ngo iyo mitahe ngo murigiye ngo turigiriye gukorera hanze ngo mu Burundi baratwankiye ko batwankiye kwiba turigiriye ikibazo nababajije ni kimwe mbega aho hanze mugiye mugiye umutwe ugaragara cyanke mufasha amahera mu kuyi Burundi murayajanye mbega aho hanze mugiye mujanye amarundi cyanke mujanye amanyamahanga ko yakuye Burundi nyina ujanye hanze mbega aho hanze ugiye niho bemera fraude niho bemera ibiturire nabahaya karero umuntu yita umugwizatunga kuko avomye amazi ku robine yabene gihugu agacaza kuyashira mu icupa agacaza arahagurisha ku bene gihugu nyene umubujije agacavuga ngo ndigiriye ngo nakare ngo ko ndahombye ajanya yahe ajanya mwe yiba bene gihugu nyene nitwemere ubu ni ntambwe shasha intambwe shasha ni nka kujya cyagihe twari mu magume hari hivyo tudashobora gusubiramwo tuvuga tuti ibi tubihaye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira hari hivyo utosubiramwe inyuma muga mwibuke narabwiye nti uwuzobandanya inyama misi izoce byuri yumwe sinabivuze mwarahevye sinari nabivuze uko nyene nti inyama mbisi uwuzobandanya nabwiye nti duca umurongo uwuzobandanya inyama mbisi izoce byuri yumwe nubu ndabisubiyemo mutabihagaritse no mu myaka 50 heza zoja kuharura muga muhagaritse ubifitiye mu gihugu igihugu n'ikigome gitera imbere erega bijya nitunga igihugu muri ko muranokeza ndabibabwiye duce umurongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2020 n'ahandi ho ntituzoshikaye a aho umuntu agenda agahenda henda bo muri obel ati ntumparurira ibi aya maheri miliyaridi zitano twivye duca tugabura umugwizatunga yubaho kakitwa umugwizatunga agahenda henda bakozi bo muri obel ngo wewe bajya verificateur erega nasanze mwiba mu nzira zibiri muri bira muri duane mukongera mukibira mu tax center ani twiga turari cyumuntu urabona nari gutanga miliyaridi zitano muri leta none reka twumvikane ntange muri yari dumwe izi zine twumvikane ngene tuzigabura ivyo nivyo biba kuri duhane naho uturabona nzanye ikontenere zitano wowe andika zibiri ariko ivyo navyiboneye muri rugamba ndimwe aho twasanze imodoka imwe baharuye igice kimwe ikindi ntibaharura mugaca mwumvikana mukabaha igiture mugaca mugabura none twoshika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwizatunga bameze uko hariho nibito mu bakozi ba leta aribo babahenda henda ngo ndakwereke ingene twiba mugabo ngo ndakwereke hariho mugama yari yo ndabanze kuyabona ni menshi cyane ku buryo ngira ngo ntibyoroshye utamaramara ntabazokira aha twaje kugira dusesangura ibiturimwo kugira duce tubiheba tupfe ngaha twigira inama yuko kuva ubu tujya dukorere mu muco kandi kibabaje rero n'abadufashanya mu vyiterambere muhora muca mugenda mukabwira ngo urumva ngo bariko baratoteza bagwizatunga ntumubwira ivyo mwahora mukora bibi nuko nanje tuvugana nabo ehe mumenye ko atamwe muvugana mwenyene bashye naje turavugana nabo nkaja kuburana mburana na mwebwe mugabira babaje kuburanya umukuru w'igihugu ukaja kugoneka abagwiza aba partenaire de development ukabahenda neza ukabazirika ku katsi bakavyemera none nawe kwabazi kuvuga ukuri mpaka tuje kuburana nanje nisigure murumva ngo rubanza mwa munkwege uja kwisigura ari mwe mwavyononye ubu rero nashaka yuko tugenda twumvikanye yuko tugira tubagwizatunga bukuri tubagwizatunga bukuri mugabo natwe mudusabe ko natwe tuba ba administrative bukuri namwe tuborohereza mu byo murondera ibiganiro rero nkaba nizeye yuko bizovamwo ikintu kizotuma iri barabara tugira duce guhera mu mwaka wa 2024 rizo ari barabara rigororotse tudasubira kubona ubuca hijyano hino.